tanaan doc kale darankaygii baad wato adan dadka ka xusheen naftanaan doc kale dabaysheedu marin ee ku ildaran u soo dirin maxood dawadeeda garuu